Gomme mo go video ye re tlo bona morutishi a botsisa inferential questions as well as appreciation questions. So go bohlokwa kudu go botsisa megwana mehuta huta ya dipotsiso ka go bane ke yona some of the strategies tse leng gore di thusa ngwana go bala ka kwishishu.
Na bana le nagana gore mogalabe yo e ka nnete nnete ke ragolo wa sipho na a re kwe tlhelo ka lebaka la eng le nagana gore ke ragolo wa sipho a re kokeletso ka lebaka la gore o tshwana le sipho re badile ka negelo re ipsinne ka yona kanegelo e be e le bose ke eng seo o se ratilego ka kanegelo ye ke eng seo o se ratilego a re kwe Simon tsipa o ratile ge sipho a lora ka ragolo wa gagwe tsipa o ratile ge sipho a lora ka ragolo matlhatso wena o ratile eng bolelela godimo ngwanaka ge koko wa sipho a bone mogalabe o mongwe o ratile eng temoso a re kwe lesego wena o ratile eng
ke ratile ge koko wa sipho a bontsha sipho